Mama Solange akora ibishoboka arera Solange neza Mama mamuraho uwiteka bahire cyane
amwigisha kujya yirinda inshuti mbi inzoga ndetse n'ubusambanyi ati Solange urwangana wibuka magambo yanjye masubeho neza ibisi ya wizabe myinshi ababyeyi benshi bakora ibishoboka kurera abana babo mu nzira zikwiriye urabo kubaha babyeyi besamwe izo manu
Mm-hmm.